Kulo mzekelo ulandelayo siza kukhomba izinto okuthiwa zii-terms, zii-coefficient kunye nee-exponent ze-term nganye nganye. Ezi zinto zintathu nizibonayo phayana zenza le nto kuthiwa yi-polynomial. Kuthiwa zii-terms. Zii-terms. Masike siziqaphele ke uba zeziphi. Eyokuqala i-term ngu-3x squared. Elandelayo iyaba ngu thabatha 8x. Into ke masiqaphele abantu ukuthi apha i-term ingaba positive okanye ibe negative. Njengoba kulo mzekelo wenziweyo yangu negative 8x. Iyogqibela i-term iyaba ngu-7. Xa kukho i-terms ezingaphezu kwezimbini, njengalo mzekelo wenziweyo zantathu, kuye kuthiwe yi-polynomial. Xa zimbini, kuye kuthiwe yi-binomial. Xa inye kuye kuthiwe yi-monomial. Masilandele ke sidlule siye sikhangele i-coefficient. I-coefficient leli nani lingaphambi ko-x okanye leli nani liphindaphinda nayo kunye no-x. Xa sitshekisha kwi-term yokuqala sino-3. Ngu-3 ophindaphindana nayo kunye no-x squared. Siye kwelesibini. Kwelesibini siye sitshekishe inani eliphambi ko-x. Kule term sino-8 kunye no-negative. Sithatha zonke sibe ngu-negative 8 i-coefficient yethu. Kwelandelayo i-term siye siqaphele akekho u-x ophindaphinda nayo kunye no-7. Kodwa singakwazi uyicinga ngehlobo intoba u-7 uphindaphinde naye kunye no-x to the power 0. U-x to the power 0 uyafana kunye no-1. Le nto izawubangela uba into yokuba sikwazi uyibhala le term yokugqibela njengoba izawuba ngu-7 phindaphinda x to the power 0. I-coefficient yethu izawuphetha uba into yoba ibe ngu-7 ngoba lilo inani eliphambi ko-x to the power 0. Eyokuqala ibe ngu-3, eyesibini yangu-negative 8, eyesithathu yangu-7. Zii-coefficient zethu ke zezo zontathu ke zo. Okulandelayo masiqaphele i-exponent. I-exponent leli nani u-x anyuswe ngalo. Masiqaphele kweyokuqala i-term inyuswe ngu-2. Kweyesibini i-term u-x unyuswe ngu-1. Iza kwenza into yoba i-exponent ibe ngu-1. Kweyokugqibela njengoba sitshilo u-x unyuswe ngenani elingu-0. Le nto izawubangela uba i-exponent yethu ye-term yokugqibela ibe ngu-0. Kweyokuqala sifumane bani? U-2. Kweyesibini safumana exponent engu-1. Kweyokugqibela safumana exponent engu-0. Zii-exponents zethu ke ngoku ezo.